Nitwa Maître Murugo Solange nkaba ndi umwe mu batunganije iyi conférence twari turimwo kuri kote y'abari mu Burundi akaba rero ari ikiganiro inyigisho twiyumviriye muri uku kwezi kwahari umukenyezi ukwezi kwa gatatu turiko turasozera akaba ari conférence ije mu rukurikirane rw'iyo twari twagize mu mwaka uheze Nitwa Rukundo Giselle nkaba ndi uwatunganije bino bikogwa rino huriro nkaba nari ndabirongoye hano mu gisagara cha Bujumbura akaba ari ihuriro mpuzamakungu ry'abakenyezi b'Abarundi rero icyatumye rino koraniro ryiyumvirwa kwari kugira ngo abarundikazi bari mu mahanga bashobore gukorera hamwe n'abarundikazi bari mu gihugu kugira ngo barabe uburyo bokorera hamwe kugira ngo bafashe abandi bakenyezi na cyane cyane ba bakenyezi bari novuga ngo bari mu gihugu hagati bahimirize haba ku irondoka rijyanye n'amagara meza haba no ku bindi bitandukanye abake umukenyezi canke umwigeme yoba akeneye kumenya canke gufashwamo rero ubu bumwe camuko kuja hamwe nk'abakenyezi bo mu mahanga n'abari hagati mu gihugu cyabaye ikintu ciza kugira ngo abakenyezi ntibakorere gusa ko bahimbaza umunsi wahariwe agateka k'abakenyezi itari 8 gusa ahubwo baje hamwe bagira ico bashitse ko bagira ico bakoze
murabizi ko muri societe y'u Burundi ibyo bintu biriho by'uko ushobora kubihombwa ukirukanwa ngo umubyara abakobwa kandi atariwe ubyikorera imana ni irema nk'icyo twanavuze nti tubanze kwanza twiyafirme imana ndagushimiye umuntu azo gutunga urutoki akubwira ati wa mukobwa umeze ukuntu umubwira ati uhindukire wirabe uguti jewe ndabizi uko ni imana yandemye ndabyibushe mbonze ndirabura nuko aho karagaciye
nitwa Irakoze Lies Delicia nkaba ndi umwigeme w'umurundikazi nkaba kandi ndi Miss Africa Golden Tourism 2021 hama nanezero cyane kuhaba nanezero cyane no kuhumvira byinshi ntarinzi byinshi narimaze kumva ariko ntari bwa bona bo byashikiye rero nagize ibyigwa bikomeye cyane nabonye ko mwigeme murundikaza akeneye ibintu byinshi arakenera kwiga kuvugana n'abavyeyi ahanini cyane nize ikintu citwa communication ukuganira n'abagukurira kuganira n'abakuvyaye ico ni ikintu kitari mu kibano dukunda kubona cyane mu Burundi nico kintu ntahanye kandi ngiye kugusha n'abanzi hama narisanzwe ndabiza ariko ndazi ko hari benshi byashikiye kubera ingaruka zo kutavugana n'abavyeyi kutavugana nabo bakuriye bakaca baba mu ngeso mbi ibintu byose byabashikiye mu nyuma rero ndashimiye abantu batunganije no huriro abigeme bose abagore bagiye hamwe kugira ngo bashobore kuduhuza abari no bari hanze y'igihugu turabashimiye cyane dushimire kandi na leta mvyeyi leta nkozi ariyo yemeye yaduhaye uruhusha rwo gukurira hano kugira ngo dushobore kuganira ibyo bintu byose byubaka
mbere ku kivugo cy'uno mwaka bakaba bavuze bati amagara meza ku mukenyezi ni ryo soko ry'iterambere rirama rero bakavuga bati uno mwaka kwari kugira ngo tuganire ku bintu biraje ishinga umukenyezi bituma umukenyezi atagira amagara meza rero akakara kajyo keza abakenyezi bari mu mahanga n'abari mu gihugu cyacu cy'u Burundi kugira ngo dusangire ibitari bike ku byerekeye ku magara meza y'umukenyezi kugira ngo twereke abakenyezi yuko turi kumwe twese bishoboka nk'uko nyine icyubahiro umukuru w'igihugu aguma biduhimiriza ati nituje hamwe mu madomene yose mu bice byose twebwe rero twashize imbere gushigikira umukenyezi umukenyezi mwirimizi umukenyezi yaciye ku ntebe y'ishuri abakenyezi bose muri rusangi kugira ngo twerekane yuko tugiye hamwe dushobora gushika ku bikorwa bitari bike na cyane cyane uyu mwaka murabona ko twashimikiye ku bijyanye n'amagara y'umukenyezi ukungene umukenyezi yofatwa ukungene umukenyezi twamuhimiriza ngo agire amagara meza rero twarabonye umwaka yuko witiriwe umukenyezi ashigwa imbere mu bijanye no gukingira ibidukikije no kugwiza umwimbo nk'uko umwaka twawusuburimye urumva rwo cyatona ko umukenyezi adashobora gutera imbere adashobora kugira amagara meza ataba ntiyoteza imbere igihugu cyangwa ateza imbere sosiyete yiwe atabanje kugira amagara meza nje tuma mwabonye ko twashimikiye kubijanye n'amagara meza ku mukenyezi
bayo n'ikintu gicampa umugabo kubera na testosterone yakigabanuka akwiye gutegwa umuti witwa HCG uriho mu Burundi ni mushasha mugabo uraba HCG aje kuruna umuti witwa HCG akwiye guca yongera gategwa umuti witwa FSH iyo miti akayitegwa hagati y'amezi atatu n'atandatu ibyo biza gutuma ya testosterone iyo anorange isubira kuduga intanga zo zipongera zikaba yapo ikurikiye
twabonye yuko hariho ingorane nyinshi ziri mu kibano bivuye yuko abigeme badashaka kubwirwa iberekeye irondoka rijane n'amagara meza canke badashaka kubwirwa ibintu bimwe na bimwe byitwa nk'aho umengo nibitera soni rero kubigeme batari bake kabaye akajyo keza kuko bumva badakumiriwe hariho nabashe kudusangiza intahe z'ubuto bwabo ingene batwaye inda zitifujwe zikabagira ko ingaruka ibyo byakajyo keza ababigeme bamaze gushikirwa n'ivyo bihe bamaze kwitwara imbanyi kwiyumva yuko nabo ari abantu ari ababiciyemo babatahura kandi kabaye nakajyo keza ku mukenyezi kutahura uruhara rwiwe ntangere wo kugira ngo akingire zambanyi zitifujwe kubana bakiri bato
umubyeyi yifuza yuko umwana wa 16 17 18 19 iyo myaka yose ashobora kubyarira muhira benshi barifuza ko babona amadiplome bakakira inkwano burya n'umukobwa yabyaye biragora ko arongorwa je sindabica ngo murabizi nkene bimeze biragora ko abandi bagabo basubira kuhatumbera iyo rembo baba bamubona ukundi rero abavyeyi tuganiriza abana ntuze yabivuze Samantha tubaganirize tudatinya tubaganirize iby'ubutinya nka tubaganirize byose mwene bikingira kuko abstinence naho tubyikawije nje ndazi kuko biragoye mu myaka yo y'ubu y'amarezo sosiyo ntibikiragoye
umukenyezi reka ndamuha yabyize aharu wasanga isuka kenyo hake n'umukubuzo ubizi n'uzi neza inzu y'umusore w'umusiribateri iyo usanga isorori n'isogisi bisanga isashe na kamara maza
umukenyezi w'umurundikazi turamuhimiriza kwijukira amashirahamwe dukorere hamwe nivyo leta yacu iduhimiriza ko twese twoja hamwe tugakorera hamwe abantu bose bakarakungene boja mu mashirahamwe kandi ko boguma bitwararika amagara yabo umuntu akamenya kungena amagara yiwe ameze akamenya ko akomeye akamenya agwaye ko aja kwa muganga turabona hari umugambi nyene icubahiro mutambukanyo nyene icuba mukuru w'igihugu yatanguje wo gushigikira abakenyezi bagwara ingwara zo mu kigo mwabonye ko niyo expose hajya twayigize urumva rero abakenyezi tubahimiriza ugwaye ko aja kwa muganga ugombye kwibaruka kibarukira kwa muganga kugira abanirinde za ngwara twadondaguye kandi kugira bazoshobore kuba abantu baterera igihugu bafise amagara meza abakenyezi bose turabahimiriza ko bakorera hamwe bakaja mu mashirahamwe bagashikira ibikorwa bya leta bakabumbatira amahoro n'umutekano bagakora ibikorwa bashira imbere ineza y'igihugu hanyuma hakabaho no gutahura yuko ababyeyi bakeneye kwigisha urwaruka rwabo ntibatinye ntibabone umengo hariho ibintu biteye isoni kubwira urwaruka rwabo ari nayo ngaruka twabonye yuko urwaruka rwinshi usanga rukororagwa mu bintu byinshi kubera kutamenya kubera kutigisha
kugira ngo rero ngo ingorane zashikiye abadukuriye ntizize zishikire abana bato bari inyuma yacu ndifuza yuko umwigeme ufasha uwunzi nico kintu cyongere nifuza niko kamo n'umunsi nogenda nteye umwigeme umukenyezi wese yakurikiranye iro huriro urakoze